hadal
oo hadal
oo
hadal
oo hadal oo ku hadal
bishi oo dhan
$7
oo kaliya
ku darso fariin kasto oo aad dirtaana oo ku bilaash hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8.8 afargeys ama xidig 2.2 afargeys isticmaal shabakada ugu ballaaran geeyiga Soomaaliland.